shake what your mama gave you. You know what time it is? Shake what your mama gave you. I told you already, I want that booty, booty, booty. Give me that booty. I wanna touch that booty, booty, booty. Give me that booty. I say, let the booty bounce up and down. Let the booty bounce up and down. Let the booty bounce up and down.
Oh, God!
Jada Brown!
No, God, please, no! No!
Shake what your mama gave you. I told you, I want that booty, booty, booty. Give me that booty. I wanna touch that booty, booty, booty. Give me that booty. I say, let the booty bounce up and down. Let the booty bounce up and down. Let the booty bounce up and down. Up, 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 up.
Jada Brown! Jada Brown!
Jada Brown!
Jada Brown!
Jada Brown!
Jada Brown!
Ha 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 ha